ibiciro rero leta ishinze ni ibi bikurikira yaba ku bigori ibiraya umuceri ibiharage n'ibitunguru ibiciro ku murimyi ni ibi bikurikira ibigori intete z'ibigori zumye ikiro nk'uko mubizi na 680 tufatiye kuburyo aba yashizemo ikiro cyo kugira ngo aronke ikiro cy'ibigori akaba yashiramo 550 ibiraya ikiro ku murimyi n'amafaranga 700 umuceri udasekuye umuceri bita iron intete ngufi ikiro ku murimyi n'amafaranga 830 umuceri wera w'intete ngufi ikiro n'amahera 950 ku murimyi umuceri w'intete ndende ikiro n'amafaranga 860 ku murimyi umuceri w'intete ndende wera ikiro amahera ku murimyi ni 1000 ibiharage ibirembegwa cy'umuhondo ikiro n'amahera 1100 ibiharage bitarembegwa ikiro n'amahera 550 ibiharage bivanze bakunda kwita kirundo ikiro n'900 ibitunguru bitukura ikiro ku murimyi ni 1200 ibitunguru byera ikiro na 750 leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ku mwimbu wabo uzogugwa kugira ngo ntuze usubire kubabera ingorane mu kubura amasoko nk'uko byagiye byibonekeza mu myaka iheze twaduteye akamo abakozi bose bo mu bushikiranganji turongoye kuva ku mutumba gushika hejuru ko bakomeza kuba hafi abarimyi borozi kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera abarimyi borozi turabahimiriza nabo gutega yompi inyigisho abaserukira babaronse kuva umudandaza wese azoca kubiri n'izi ngingo mu kugura uwo mwimbu canke agafatwa yasubiye kugura umwimbu mu murimo ico bita umugwazo azohanwa bimwe by'akarorero ateko anahahombere n'amafaranga azoba yatanze tukaba dusaba abarimyi bose kudoma ku rutoke uwo wese azoba ari kaca kubiri n'izi ngingo